mare. Simbi nga ima minjero tegeko ekara chuonyo. Ulimbe nam diriyo kanyamgudu urumbare duokorombe nam. Migori osuna kamanoro migia wote. Uleme godremo niluodo kuon kingi. Alleluia! Joey! Ginyuk champ team rekendo mabei katika kati berja ODM kapi berja party mane kaka youth of chak negwa kendo omioko wacho ne wabi twabi mundu negwa waduta wacho kosoka wacho inyuolo wagi gimora diwa onge nga minyuolo gimora riyo ngatu ko ngatu tikudwicho chiko kitikudi cha uchiel tikanin kubineta wacho kosoka wacho Kinyani Gruath, Okoda di Karka Maguanga Walo Eregidani, to Tera Nakapino Makarachuonyo, Awacho Kosaka Wacho, Dano Chokoreka Mondo Yagokoda, he wouldn't go Boreoda Kaloling, Gimolo, Timeoda Kalopimo, Kalagala Jatinilo, and Chalono, my windy, you with the Jabarona, and your Mokoja, and you want to Podegia. Mukumari chamujite koda kabimbe Okoda ine mochunyu lose chamumwani koda kaliech Karaere jogo jione jomokogo Uru hui mumino badanga ni chago koso kikago Madnese gwebne uongewe chemange nyeru kamano mushimiwa Aroko, aroko, aroko madnese mwadu gwebna yi Gini wakawe rukamano